to kosemake mogo ni nging modiyo ni to wach miwacho kode betin kosewacho ni wanya nenore bas karabiro kopenjo mani nkanyo
to koro kidhi kata kidhi gi wendo dala to ere kaka idwa ng'e ni rwak momiye ere kaka idwa ng'e ni wendo midhigo ni omoro jo dala kata ok omoroge
Iweni wendo kidhi go dala to comment mar minu is very crucial. Gima minu okoni sami dhi gi wendo no. Biro wacho kidhi gi nyako maber kata dhi gi nyako marach. Kiwinjo ka minu openji ni ex Japan en chani wacho no nyakanye cha. Ni o nyaka bon. Nyika bon to ber unge pur gi tegno kata kuon michedo miriwe liel. Ha gidwalo maber ndi. Ngini nyako no rach. Kokoni ni kaka na koni choncha. Ni mikelo ni makonyi ero nyathina. Arwako nyang'ani dala naka. Yakono na racha baba, kikichanji kata. Number dek, ikelo nyakono to minu koni ni kata anko kunkende gwenka. To dago yuko, makeo nyawele no ya nyivunu kelo dako matia.